Come on, you're a bit of
a mending with Tabisa, Waka Peluana, then the Iso kitchen, upper air colani, and on Zobe, egg toy, Masincedane, Cynthia soup kitchen. Iso kitchen lay up along my mum. No, Tada Umfundis, Umasan, was a salvation army. But then, Gewa, I'm about to go to my son. By the years are over, Umama Wam. I think it was 2006 or 2007. Ngoko. I'm going to go to the Abasoko Lai. Most of kitchen. Umama Babo, Abapangeli. Abanye bazi single parents. So, Gewa, Abana and Doyoja, and then gave my grand name. Because umuntu kufuneka athenge umbane, athenge ukutya. Abanye bazali bapheka once a day, bapheka isapha qha. So abantwana ke bayilambe. Le nto yeCOVID sesiyenze ilantuka izinto zibe nzima ebantwini, uyabo? Because abanye abantu baye bayekiswa emisebenzini yabo ngenxa yeCOVID, uyabona? Some abanye ke abantu bebefumana i-peace job phaa naphayana. And then ke abanye abantu bayoyika abantu mabavisite boyika le corona abantwana bebefumana feeding scheme esikolweni ibachaphazele kakhulu because bebephaka esikolweni bashiye ukutya kwabo bakhe apha elokishini so ke ngoku bebengayifumani ke feeding scheme abanakutya bakutyayo yabona but ke bayancedakala kule suku oku kutya ke ndikusevayo apha ndikufumana ku-team. Die and that Janus could not team, ne? Gusis nombulelo menches. Yabanake, but sometimes in the end, 7 seconds na kokwam, titiban sekokwam, cause if actually ye pale, especially tapil, so tatekwezam kingu. They serve Monday, Wednesday, and Friday. And then get in anilam and the tibana linga, like he, I'm being an only one. Yabanele was a figure of 100, libengu 89, libengu 50. But mostly, ibanga bantwana inani likhulu. Sometimes I do get challenges kabantu balapha area yam. Nxa bebona like kufika izinto baye baze yabona bezocela. But mna ngikwazi unikisa ndingakhange ndipheke yabo. Bayeza like in Tuesday andipheki but bayeza bazocela ukutya ndibe ndingaphekanga. And then bayayazi uba akuphekwa. And then ke ndiyabawela like ukube khona umntu ne onomhlambi. Onon donatela, nabun donatela nga donna cause andipangeli, ndipheka lesuphu and angikwazi ufuna umsebenzi cause I have to ndoba ndibelapha endlini ixesha elininzi. Ndiyawisha nje kubone like ikhule lesuphu kubekho isupporta esininzi uyabona and then at least sifumane ke noba sesositayiphentana uyabo cause akukho apho sithatha khona and then kwabanye abantu ndifuna ukudibana nabo mabayenze le nto ya akukho apho sithatha khona but ukunceda kubhetere yabona I wish into yokubana kwii-area zabo nabo bayenze le nto ndiyenzayo yabona.
Oh, yeah.